inkuru y'ubakuri kuraraba umugabo si inkuru yo gutagariza umwanya muramubiza ipartage rero banza kwanza umbiriza uno munsi mbanje kubabwira ati inkuru iyi nkuru ni inkuru ingira kamaro banje ipartage ko bamubiza abantu ngo mandabaze ndabwo ibikobwa ngo bitagira indero ngo bigiye n'ibige mu buno munsi nzanye umuntu akoringwa rero ino nkuru ava kwiraba banza uyipartage uyereze umuntu wese uzigira kamaro na papa wawe arimo mu myangane kubara uno munsi suku no kigiuka bomba ni muhambiri nyene
kurangwa rero ndani kugurure
Tu as dit que 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 duterere kuko umurundi ageze imbere umurundi
rano
umuntu ateye imbere nawe uteye imbere kubera irishyirame ryabo infashowe gu iyingwa yabo igashobora gukoreshwa na buri murundi wese baje mu niba ni bugurisha mi makamba n'abanyamakamba bazo bafasha kudandaza inongwa ni ingwa nziza kandi nazi yuko ingwa ikoreshwa mu mashure mu nyene bitandukanye urumva niyo bakoresha mu kwandikisha se mu mashure gusa amasemi nimba ikoreshwa mu kwiga iyo yari abantu bariko barigisha rero ndibaza rero yuko nimero zabo ni izi kati mvuga tubazi bona nimero ziriko nibaze ngo nimero ziwanje kandi abereke nimero zabo murazibona
Tihinda, intara ya Muyinga.
Okay. Ariya mfatiro gato. trop de temps dans le coin avec mes amis. Faut que je me concentre
sur.
Ok, good. Allez, je me concentre et puis. Vas-y, qui est là?
Ah!
C'est un homme aussi comme tu travailles avec le chef. Ça va.
Nuko narabye ubwa mbere mu karere duherereyemo nko mu ntara ya Muyinga nkabona ingene abayobozi usanga babuzingwa bakoresha gasanga niyo bazironse bagenda kuzirondera ibujumbura kandi imuyinga natwe dushoboye kuba twozikora icamba interese cyangira inguvu yo kugira ngo ndabe ingene izongwa zitoza zirava kure kuko ni bujumbura sibo bazikora zaba zakozwe zivuye hanze zivuye nko mu bihugu vya Kenya zindi zikava muri Uganda zindi ugasanga zavuye muri Congo izo rero akaba ariho zica zidandarizwa ugasanga zando z'ujumbura ariko twebwizi sizo dukura hanze ahubwo twebwe nizo twihingurira twebwe nyene ubwacu dukoresheje ubwenge n'ubumenyi twari ko turahabwa ku ishure turagira ubushakashatsi ku Google ko benshi usanga bafite ajya telefone Android ariko gasanga nukura bitagira ikimazi ariko twebwe twaragize ubushakashatsi turatinda rero turatora yuko twokora iyingwa tumaze rero kubitora twaragize ama ese ni kuvuga twaragize igerageza turashika rero yaho dutora ingene iyingwa ihingurwa mu bumenyi nyene twebwe twagiye turikorera ku bushakashatsi niyo mpamvu mwabonye n'izina gino cooperative yacu twayise Cooperative of Doing Research and Discover Things ni kuvuga to discover ni recherche ni kuvuga ni n'ubushakashatsi dukora yego ntibizodukomerana kuko mu Burundi ikintu kucitwa izina ry'icyongereza si kibazo ahubwo iyo tucise izina ry'icyongereza gituma n'umunyamahanga azogihurumbira kuko mu Burundi tuzozigurisha mu Burundi nyamba abanyamahanga bahora bazitugurisha nabo tubagurisha yego
waje kintu kiki discover
impamvu kitazoyobera abarundi ingwa zikoresha abantu biga n'abantu bize umuntu yize rero utuntu duto duto nk'eno utuntu bashobora kutuyobera atuma yoberwa byinshi muri urwo rurimi mugabo utuntu duto duto baba batunze
mu bintu by'ubushakashatsi
kenshi haba mu by'ibitoro haba mu by'amahinguriro barakunda hari ibintu bya polisiyo by'ibirere si by'ibintu mwene nibyo kandi cyo ni kazo cy'isi si byo gatuza rero kuri kungwa habaye ingwa je ndazi yuko nk'ingwa zihasanzwe bashiki bacu ziko hariya cyane hamwe muri mameriyeri rare murabiza yige mudataga podre nyene kamukubita mwambiri nyene bikabika kasanga raho ndaguya kagwa kandi ziya mwe nyine twatumenye ugasanga rakisize fresh kandi ratagase sinzi sinzi kubyo bintu muhinga warumaze kubibona
je bintu bimuyinga birabaho kuko no kwishura aho twiga twarabibona gasanga abanyeshure bariko barahondagura tugwa iki ariko rero zijyangwa zahora ziva hanze jewe ndazifise ko amakenga ndazifise ko zijya usanga ziri mu tuntu tw'udusenyi meze nk'udusenyi gasanga yandika neze iyo bazisize tujya dusenyi nibaza ko twoba tubaharagura ariko iyi yacu yoyo nubwo buvuga ati uyisige ni ngwa tani ngorane nimwe ifise nkuko namwe mwayibonye
bisu kubera ufite amarundi nkunda urabona cyabazi imisi cyo ndi umuntu nkunda gukonsoma ibintu bikorewe mu Burundi ndibaza niba ndi ngwa konsomatere ba mbere nuko uri bakundi made in Burundi nta munsi ushobora kuba nanjye kandi nyeso wateje ucaka kandi kose gahinguye n'abarundi nk'abanyakayanza bana mana bashoreye sana tujya tuntu twabo dutuma umuntu ubwenge bumera neza nca mvuga ati none mugabo harabandi barundi babarundi nyene batangirira icyizere ibintu bikozwe n'abarundi sivyo peut-être bivanye nuko ari umuntu umwe yarakoze ikintu cyangwa yabasa mu mwana aragikoze kigize ingaruka none ikintu cyemeze ko ingwa yawe udafate bishitse ku muntu wajya mikoro make adafite amahera y'agapudre ku buryo produit cyangwa bitomwonona rero rukoba cyangwa iki just conflict kuko ingwa ashobora kuyigura kuri bibiri biri ashobora kuyandikisha hari abandi bakubwira ati ndi kwishyure na gatanya ndakisike amenye yuko ari ingwa ziwa ikintu cyemeza yuko ingwa yawe atacyo cyonona ku mubiri n'ikinyabage
ingwa yanjye ikintu cyemeza ko atacyo cyonona ku mubiri mu bisanzwe hariho ingwa niyo uyifashe no mu ntoke gusa usanga igumi kurambagura kw'ibintu mugabo urabiboneye nawe wayifashe wabibonye
yego ni sawa
urabona yuko ari sawa
nagahunda gwe kandi
iyi produit dukoresha cyane si yo twebwe twiyimbira oya iyi produit iva mu mahanga ivuye mu mahanga ikaza mu Burundi hanyuma tukayigura kuri bari abantu bo mu mahanga bayirondeye rero urabizi nta kintu gishobora guca ku mupaka ngo bacemerere kwinjira kidakwinje amategeko
ejo nari nzi yuko matere zose mukoresha ni matere zo nga munini ko yamujya kuraza kugira yuko dufise ama matere prime menshi nari nzi yuko matere prime ya byose 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 ari ibintu umuntu uri kwinjira rero niba nyamakuru dufise amanzara
ibisi bintu twiyimbira ibintu tugura mugabo hamwe n'ubushakashatsi two turakora turacarondeza mu Burundi ahantu hoba hari nanensifu komefu ariko aho twakora iyi produit kugira ngo tukoreshe iyivuye mu Burundi yego
mugabo nta kindi kintu juste mwongeramo kiri made in Burundi mubigize nongwa
ibintu bya made in Burundi
uja mvuze ati apa
iyo ndacyumva
nta kintu nta yindi mwongeramo bya mwakuye nyine nga
oya nta yindi twongeramo ifu yo mu Burundi
ah ibofisi ibi byo mwebwe none nka mukora iki zabo kugira itwe ingwa ya itwe ingwa ya made in Kobero kugira yitirirwe iwa nyene ikintu do special do special space ituma vuga ati ni iwa nyene ni cha
ikintu twe tuvuga ko ikorewe iwacu nuko iyi ngwa ari twebwe tuyikora kandi iyi ngwa ibindi izindi product twaba dushiramo zikenegwa ni twebwe tuba tuzi ingene iyo produit zose zakozwe mu bisanzwe ibintu byose byitwa yuko ari made in Burundi sikuvuga ko byose ibyo bintu muba ari mwe mwabyihinguriye uko ni nk'ubu najya amashyirahamwe yandi usanga afise ibyo ahingura mu Burundi usanga hariho ibyuma akoresha ngo ibyo byuma atari bo babikoze ubwo bikaguma byitwa made in Burundi
hama ino ingwa yawe ubona yakiriwe gutuma imaze ingana gute dabo igitsa uko bizimana
Jewe ingwa yanje maze ikiringo cy'imyaka 2 imyaka 2 iheze iheze muri ihera muri uko muri 2009 muzaza yaheze muri iyo myaka 2 ingwa yanje nagomba ndabwira yuko umuntu ayikoresheje niyo ntasubira kwifuza gukoresha iyindi ngwa kuko iyi ngwa hariho nabareka gukoresha zijyangwa usanga zapfa hanze aho nshatse kuvuga nkazijya usanga leta yabahaye ukamenya yuko hari n'ingorane ibibaho ku mashure uno munsi usanga ibibaho bishaje acu usanga rero zijyangwa kubera ko ziri mu tuntu mengo n'utubuye zasaragura zijya zapfa muri Kenya hehe gashe usanga ntizandika neza ariko iyo uyikoresheje nubwo kuba kamanyu gatonya gatonya kangana nyene nkaka agatona angana umugu urakandikisha ifraze ijambo ryose ukarimara nta nakandi na gato na gatanu
hama inkingwa ingana uko ushobora kwandika ku rubaho rungana gute
ingwa ingana
bara abandi bamesha bakorera ingwa wagira gusaba gucuka sa igiparice se giragiye
ni kuvuga abo bandi navyo urabiharura ni byo twovuga karite karite sino bino bivuga mu kirundi karite yingwa iyo karite yingwa rero urabona twebwe wayibonye ino karite yacu nawe nizo wiboneye wabonye se turi tuvungagurika ingwa zikomeye zikoreshwa n'imashini iri moderne dusi ibintu dukora manuel dukoresheje intoke oya ni imashini iraziha karite dufite ingwa nziza cyane ziteye igomwe
yego urutaburungana gute
igitaburo nk'iyi yose iyo ngwa yo kwandika yose kaheza no gusigara kwikasigara
izindi rero zazandika taburungana gute
izo zindi nkizo warupfuze zivungagurika usanga atana amajambo 20 bwo kwandika
okay amajambo 20 so none hama hari banye ko bere nzo bakoresha sa baramaze
kwitwaza hari wacu sikobero gusa ni ndafise abadushorera batari bake mu ntara ya Muyinga ko mvuze no mu ikomine no bamvuze bake turabafise mu ntara ya Muyinga batari bake babishorera tukaba twifuza ubwo ko nabandi bose bokwirukira kuri nongwa kuko ari ingwa nziza cyane nziza uyikoresheje yego
none kugira none inongwa bayironka kugira inongwa bayironka none bisa bigenda gute uramaze kuvugira ku bo by'ama marché y'ingwa zeke zisinzi ingene bigenda ariko twabwiye ngase bwagira ama bushakashatsi menye ingene ingwa zimufunga ndibuka kuva kera ku mabotiki ingwa zaragurishwa tenda byibuka hari igihe bagutumatika inzu nini ngo itukura y'abapiti bagira amakuru d'histoire ya masite usanga ingo urayigura mu botike nk'inzu yaramaze kuba ikintu nkenerwa si byo cyane cyane hageze mu by'amashuri none wapanze gute akarere kawe marketing ingwa yawe wategekanije yuko ego ingwa yawe urayikora ego nibwo wenge ingamugabo wayiteganije gute kugira umurundi wese n'uri makamba ingwa ishobore kumushigira ko ni fana ikorerwa ibujumbura mugabo ndaje kwimenga ifana ziriyo
ingwa yanje kugira ishobore gushikira
umurundi wese
ahari ingwa
yanje akoresha
nabiteguye maze kuronka abakiriya canke abantu bakunda ingwa yanje benshi muri iyo ntara nkuko mutanze akarorero kuri izi za Brarudi n'ahandi urabona ko produit y'ubujumbura mugabo
hari n'abamesha bamesha sosiyete mukayanza usanga ni makamba bakonsoma ibintu ikivye mukayanza
yego
nikubwiye yuko inongwa yawe rero igire ibyo wateganije wapanze plan ya gute
uko nabiteguye nzoshiraho icyo nokwitwa point of
view ibyuri kurategekanya ubunyenye ni kubera
ibyo niho nategekanya ubunyenye
ni kubera producer yifise
yego icyo niho nategekanya ubunyenye ngubu nko mu ndwiza mwiyindwi nyene yitutangura mu ndwiza umuntu wese yaba zishaka arashobora kuzisanga imuyinga kuri centre
okay
muyinga ku centre nyene hajya mu muji ko tu mu ndwiza niho tuzohugurura
okay
ho ishami rero abazikeneye bari bujumbura guhera mu kuko icenda nyene hariho ahantu twateguye aha mu rubirizi utarashika yo neza ubgeze imbere yo kukabare kwa komiseri aho niho twateguye izo ngwa zacu zizoba ziri umuntu ashobora kuzisanga kubandi nabo bari ahandi hatandukanye tuzogenda naho nyene dushiraho icyo twakwitwa point de vente kugira ngo abazuba bakeneye produit yacu bayironke byoroshye. Nuvuga turi muyinga abingozi biraborohera nabo mukayanza biroroshye kuko imodoka zihashika biroroshye. Ziri Bujumbura imodoka zishikira ba Makamba n'ahandi biroroha. Yego.
Eba, zini zere yuko inungu yawe tutazomara amazi.
Oya, ni ingwa nziza cyane idashobora kumara amazi.
So. Ma igura muri sha.
Amesha makuru amesha. Waje kujya muri sha ngo nyine. Amuje aga tugira muri sha.
Oya, because ni wona tayishitse iyo kure.
Mbereza ingwa yuno mu nyene wa tubibutsize na rya.
Niyonzima Jack.
Iya shira hamwe ya yoshongereza.
Shira hamwe yanje mu majambo make bwa ntiri kugore kuvuga gitwa Quadradit.
Quadradit. Afishe ya meto Quadradit produit iwe ni. So mbiza ni cooperative na ba jeune biyongunganije muri wa mugambi umufuko igihumbi. Uri mufuko rongi dibar rongi noti ne mufuko uri umushore mani mu ambi ashara njya fungura. Ni muri ya migambi yanyu n'icyubahiro mukuru w'igihugu. And then en plus ikigira kabiri nakazi umufise effectif y'abantu bangaye mu mugira muri bari ku kivi kuri uwo mugambi.
Kuri uyu mugambi wacu turi abantu 24
bose
baciye ku ntebe y'ishure.
Okay, urumva abantu 24 batabura amafaranga mu mufuko kandi baronganije bafungura.
Ego,
est-ce que mes enfants, mes enfants quoi dis?
Ah ouais, non, va membre adhérer.
Ah membre adhérer.
Ah ben ouani.
Sinon les voici va quoi, moi je suis là, moi
je suis là.
Sinon vous êtes dit, bas si qui ouais, bas si je regarde mon adresse, bas si qui là, ni je ouais ni ouais. Bien sûr, bas si qui là, combien de banjo ouais, combien la dingue la gaze, information. Ibi bafise bemeye gukorera igihugu kugira bishobore kubashikira. Nawe ushobora kubashikira mu bundi buryo. Je iyi ni intera nayo wanjye ngize kuko iyi ngwa vraiment ni ingwa nziza kandi ari ingwa ikozwe n'umurundi wacu n'amavuta umva ibintu by'amafi. Sibyo? Ashobora kuba bariko baradukurikirana duterere kuko umurundi ageze imbere. Umurundi rano umuntu ateye imbere nawe uteye imbere kubera iri shyirahamwe ryabo info washoboye iyi ngwa yabo igashobora gukoreshwa na buri murundi wese niba ugura ishami Makamba n'abanyamakamba bazobafasha kudandaza inongwa. Ni ingwa nziza kandi murazi yuko ingwa ikoreshwa mu mashuri mu nyine bitandukanye. Urumva niyo bakoresha mu kwandikisha se mu mashuri gusa amasemi nimba ikoreshwa mu kwiga iyo ari abantu bariko barigishanya. Rero ndibaza rero yuko nimero zabo ni izi. Ufatira ubu gato bazibona nimero ziriko nibaze mbona nimero z'iwanjye kandabereke nimero zabo murazibona. Niza WhatsApp. So murashobora kubandikira mushiye kuri iyo nimero cyane mukabasanga muyinga kumara muyinga abantu bavuye kuyizanira imiduga yabavuye muri Tanzania mukaraba mugatestinga inongwa mugabo je na ipimiye ni ibintu by'amavuta murabizi ho mavumba bagenda no munafite ikintu cya fake. And then mubashigikire ibintu byose bizogenda neza siko nega muramvandimwe.
Yego.
Hari kindi wakongera ko byose abene yiwe baradukurikira.
Jewe icyo nasaba kindi nuko bokwitaho iproduits zikozwe n'abarundi bagenzi ba uko mwabivuze kandi bagatukashigikirana kugira ngo ibikorwa by'iterambere bandanye kubanda kandi tukagira ko tubamenyesha yuko nkuko turugwaruka twabivuze turenga 20 ibyo dukora sizimwa gusa turasanzwe twegeranya n'ubuki tukanagira n'ibintu byo kwegeka ubuki n'ababukenera tugakora n'amasabune yo kumesa no koga.
Sasa aho ni boreka izo story z'amasabune na maki iyo nindi filime tuzobandanya mugatoneza kwaduhegiwe parce que trop de téléphone maze kwanza yafereye ubwo mu kw'icyenda amashuri aratangura byiza amashuri yose mu gihugu cyose bagukoresheje ingwa
Ego.
Jua visa na man.
Ego, jua visa cha.
Sasa, so, umba, ndo ivo tu, no muzi na mwanani baada na ataka rijekola kwa ya zivi nubizima, 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 fasha mwizi wa siyeti, uka mwa mwizi nsaba, mwanda vata na mwuru ngo zivuba, na yungi inga, ini mwuru yuba kulikula raba wa mwaka, si mwuru yu kukuta kari zungani. Mwana mwizi nsaba, ipartaje nilo, banza kwanza umbiliza, uno muzi mbanja kwa mwagira, imwuru, imwuru ni mwuru ingira kamaro, banji partaje, kwa mwizi nsaba, mwanda mwanda vata na mwiki kogo, mwita giri ndero, mbuno mwuzi nzanyi mwuru akori ingwarero, ino mwuru avayu kuilaba, banja uipartaje, uyeleze, mwuru wezi ujigira kamaro, na papa wawari mwuru, safi, ndawo kundachana.